Iqembu le-Orlando Pirates selisayina abadlali ababili abavela lapha neqenjini le-Maritzburg United uKwanda Mngonyama naye-ke uBandile Shandu. Labadlali-ke bajoyina-ke i-Orlando Pirates as free agent.